Ndine mafunzo o tisindinga kwanite kuayanga Poti mayango ake ai kuseri kwa moyo Apambo wanga ndi mafuna nta wahonanso Alindu moyo Ena mtima umalila bemuka kumbukira maremu Ama ivanu makolo ena amalila Muka kumbukira mwana wawo adatokola Ena tikula kalaka one time Titango kumananso ndi my best friends Inde maremba Atikuli moyo wina Wamuya ya kumwa mako Kumangati ndizoteka Tikamadzapita Akati chingamire Tikamadzapita Akati chingamire Otitiva Tikamadzapita Akati chingamire Apalewa Tikamadzapita Akati chingamire Zapo, za moyo wina Ati kulibe ubare kukwati Kumoyo wina Mpamene atati ndimo kumbukila Kuwa kanisila Pena ni malila Mpamene koko ni maza wa uona Atafana kolona wapo Petititai mafunzo muntima Opanda mayako Kodi ninende kandi Panda mayango Kodi mayango anga Ari kuseriwa Moyo Ndani zada lake lakepo Atango mwona nso wina wache Alinde moyo Tikamadzapita Akati chingamire Tikamadzapita Akati chingamire Tikamadzapita Akati Chingamire, abalela Tikamadzapita, tika uraneto Da baleati Oh, we know we've been missing them We've been missing them Oh, oh I miss my father Somebody now I've got it to tell us Tikamadzapita Tikamadzapita Fire upon my wicked man Peace up with my world from Africa to the Caribbean Let every man and every woman Lift your voice to the top of the Mount Zion For the most high to see our jubilation In recognition to the redemption We give thanks and praise for the salvation
Respect the one and only Almighty God Jehovah